being sure of what we hope for, what we do not see. And is my faith yet as small as mustard seed? You teach me to live obedient to you and hide this sin, and faithfully I run to you. Da 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 da